baby wobble, baby wobble, baby wobble, yeah. Wobble, baby wobble, baby wobble, baby wobble, yeah. Wobble, baby wobble, baby wobble, baby wobble, yeah. Wobble, baby wobble, baby wobble, baby wobble, yeah.